I keep moving. Nami anju ufike Saturday, kumele ngihambe Monday. Beka manje ngihamba. Sasazi ngihamba. Ngibona ngathi kuzoba mnandi.
Yehla mdibi.
Ah, ifani lo tebrebi.
Yehla mdibi.
Ghost.
Ngitsabela kodishta.
We love up this bitch.
Eh?
Oh my god. We love.
Okay. Reece Madlisa. Reece Madlisa, Zuma, Makoya Bearings, Zulu Makhathini, Beast. Oh, this is something. Naves, DJ Naves.
Yeah.
Ah, yeah, call Sundowns. Sundowns is nowhere to be seen right now. Don't tell us about Sundowns.
What did you see we need in that game?
Wait. Let me play one more song.
I think you should.
Reece Madlisa.
Ayibo, ekwasuka lo. Abasaziyo basibiza ngamaroto. Phethe uzume umsholozi nqamalani ndoda. Ngithi, hawu ngitshela ukhalelane noma ukhala ngani? Ukhala ngamaroto noma magunda. Phethe umpurampura ngapha ngiphethe upasta, hawu ngitshela ukhala ngani?
Another one, we check my boy.
Reece Madlisa na yokholela singisho Busta na yokholela Sphe Naves shikishikita esikhona phana no Busta konela singisho Busta na yokholela Reece Madlisa na yokholela Sphe Naves shikishikita sina silezinto nesithandeni bunga sina silezinto nesithandeni isidwala sina silezinto nesithandeni imali kodwa manje kushubile mina sibandelayo sina silezinto nesithandeni bunga sina silezinto nesithandeni isidwala sina silezinto nesithandeni imali kodwa manje kushubile mina sibandelayo sabe ngumshini umshini wami.
Kandaganja,